hata chakula. Niruhusu nipatie watu yangu chakula pole pole. Watu waende nyumbani. Alafu tutaelewana, si ndio? But mimi nimesema kwamba I will not be intimidated by anybody. Hata mkitumia polisi, mimi kesho kura yangu kwa Senate ni ile 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 ile. Au mama, nataka tuende pale kwa ile lori pale.